Take a record.
Mutima wanjo tera Uteru kunyishuza My baby Singo ekagatiro sinora Kubera kukuyumvira Oh baby Niwe wamgira Mina wewe mpaka kufa Kusahuri menyasi ndi freshi Umugenzi fise na kabangi Yumva gufise uwundi Murakundanye Yumva gufise uwundi Murakwiranye Yumva gufise uwundi Muraberanye Yumva gufise uwundi Murakundanye Yumva gufise uwundi Murakwiranye Yumva gufise uwundi Muraberanye Ndi mu ruhombo Tubonana no kubaza umbwire gituma puri joro we wa mundotoza sibanga chefye ndakunsaza hey I used to cry day and night kubera wewe kwansiki wa mumubiri na jori gwari handa kugikura mwo ndibikunda yeah urukundo gwawe ni ngagasho Chaye mukansha ndabibona kuruvanga vya mbere y'ingoma Yumva gufise uwundi murakundanye Yumva gufise uwundi murakwiranye Yumva gufise uwundi muraberanye Yumva gufise uwundi murakundanye Yumva gufise uwundi murakwiranye Yumva gufise uwundi muraberanye